kabugiye gusubizwa mu kibuga n'ingoga na n'ingoga naho bari Asman naho bari Asman arondera Kessy Jordan Imbona Kessy Jordan Imbona ribe kali gatatu ni kwa musore press shot
igitsindo cya mbere cya Musore Prince aricyo gitsindo cya mbere cya Vitaro ni nayo bivuze kuva kare yuko combinaison ya Musore Prince na Kessy Jordan bravo nana Musore Prince yagize dédoublement Kessy Jordan amubona neza aca mu ipasi mu kubafu kuko bazinanye Musore Prince nawe nk'umukepsi bafu rimeze neza atatera ishoot Ismaël Winoje nta kindi gukoretse kuza gutora umupira mu ifire awutanga igitsindo cya mbere cya Vitaro.
Nyuwa Egrenoa urabona ko yarameze ukuntu umenga guma ahagaze hariya bageze bakamukorera utuntu twose urabona imipira yose yaca ku ruhande rw'iburyo rero nibaza ko icyo tumaze.
Reka turabe hariya mawe ni mara karibu igitsindo! Gol! Mawe ni mara karibu ararose igitsindo ku makosa ya defense ya Vitaro Football Club manque de communication. Ya Yakubu ndetse na Ahmed ndavyutse mawe ni mana kari marinjije
simango do communication comme tera ariko nibaza yuko ni Alfred yakoresheje ubwenge kuko wewe yizungurije amaze kwizunguriza acasanga ni un contre un Yakubu yategeza kuza kugira couverture kuri Ahmed baraheje gucenga hama Alfred nk'umukinyi amaze kugira experience ararerura gatoya ahereza umupira Abdul Karim yarameze neza acaratsinda un contre un bona ko ni gitsindo cyakiri bien préparé
onja Ismail umunyegori wa kera wa Musongati akinye no mu Rwanda wanashaka reka turabe hariya ni Theodore Gabira n'umwe mu bakinyi banyaruka yagerageje kurondera ikosa kuko umupira wari muremure acara muji imbere kugira ngo arondere ikosa ko nayo yari yabonye uko warenga
nizo ni tactique zo muri match abigize bikamukundira akashobora kubikora ariko kuri match yindi officiel bikagenda neza ni sawa ariko ntiyoza kurondera ikosa ahubwo yorondera ngene yo muva ko uwo muntu akagerageza gufata uwo mupira kuko ivyo kirazira kwa muri kurabirondera yuko magarikiza ari waguha ingene ushobora gukina
Kelly hajya ari kumugoshe sinkekeranya ko Ismail Pichu numwe mbakinye imbere wanashaka ni vya makorne bagirageza na ko vya makufra bagirageza ni kumugoshe twitege no vuga yuko kiyava cinjira
giyava cinjira ni yaba ya ni yitera direct ariko ashaka no gutanga pass
Ismail obopera go twariko turabivuga ati ni kumugoshe ateye kufraziza je ubwanje nari nibati je ukuciye pembe ari kigitsindo ibitsindo bibiri experience
oya ntuba ko
ni kumunota 75 urukino Eli Eltinyo Mokono arondera Beni Mugenzi katura umupira Karim Mwenima Esot Goal! Alfred Muruzi Zapita! Ari Gigi Gitsindo! Ibi byo ari kuravuga ati nashobora kugundika kirabonetse. Shagata.
Eh nayo nakubwiye nti mu ntamba uravye ngene baje banyotewe igitsindo. Vitaro nibaza yuko habaye guhororokegwa na cyane cyane ko nkeka barushe ko abakinyi niba nyene bakinye ku munsi wejo kandi mace yose rero babagarukanye kwa kundi nyene nta muntu umupira wa maguru arakina mace zibiri imisi ibiri kuri kinagire
Kessy Jordan Imbona Kessy Jordan na Ismail Wironja Kessy Jordan
contre pied nziza
cyane ulimwe nako Ismail Wironja agiye buryo Kessy Jordan atwara umupira mu bafu
nibaza ko bibaheruka gushika baje gukomeza Vitaro urumva rero reka turanawe ndijaza kina ona ko ari umukinya sumba bose mu bari mu kibuga uravye gihagararo ciwe
katurindire turabe reka turabe Karim atera umupira komozo Kessy Jordan Imbona arahagurukije Vitaro ati nunu som au plus fort. 3 partout.
3 partout, bitatu ku bindi nibaza yuko urabona nkafana nka bose benshi baje bashikiye Vitaro. Nibaza yuko kubona ibi bibane baza yuko na cyane cyane ona ko uriko burira batangura batevye Kessie Jordan. Ni nkuru kiza gumugi wa Vitaro. Uyu muhungu nibaza yuko Primus League yo no mwaka atavunitse azokora ibintu bikomeye.